Mwari Makanaka, Mwari Mune Nyasha, Mwari Makanaka.
Yes, yes, yes.
Stay by me.